mazina maraso yomuru abubiwe Yesu yaruguruye Umajana maza duwa ezakiwe Kugubunugiwe yaruguruye Yaruguruye, kumajana maza, duwa ezaki.